Baba, kunenzolo la isilethela ekhaya. Ezithu baba ngibe namathwasa la. Agcina iphela ukubathwasisa lokomoya, ube yabathwasisa nangokwenyama baba.
Ubani lo muntu okungizingelayo?
Dr. Mbali Mthethwa waseDurban Gen baba.
Angazi mina ukuthi usezimbali uthathela ibhenti akade isho. Angazi ngimtshele ukuthi umenze impinda.
Zinhle. I hope lela khehla likuthintanga futhi. Ngeze njani ngihambe kanje sibe.
Ngizohlukwa naye phansi.
Ngizwanga.
Hlukwa noba moyeni phansi.
Nangamso.
Shukrana guys, this is the. Ukulahlekelwa ngomntwana kungu.
Durban Gen, tonight at 6:30 on E.